Amarembo y'ihuriro ryanyu ikiyago web TV aruguruye uno munsi itariki 30 mu kakaro umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu. Murazi neza yuko kuvaho Uburundi buronkeye intahe yo kwikukira abantu benshi bamye bitaba Imana na cane cane bikavuga yuko bicwa ariko bikagorana kumenya nimba bicwa na leta canke bicwa n'abasanzwe bagwanya leta. Kuri uno munsi rero turafise umutumire we avuga yuko abahutu benshi bamaze kwicwa ku ntwaro za nkuru nziza basumba no kuvuga igitigiri cyabo gisumba igitigiri cy'abahutu boba barishwe mu ntwaro z'imbere ya nkuru nziza. Twashaka rero tubabazi yuko mwebwe ibyo muba mwibaza yuko arivyo hari ibyo mushobora gushikiriza canke mushobora kumubaza. Murashobora kudutera kamu kuri WhatsApp nkuko mubimenyereye canke mukatwandikira kuri Facebook na Twitter. Umutumire wacu rero no munsi numushinga ntahe Emmanuel Ndereyimana, benshi muri mwebwe musanzwe mumumenyereye. Mushinga ntahe Emmanuel ndabaramukije.
Mwaramutse neza bwana mumenyesha makuru.
Ego kugira ngo abari kwatwumviriza canke abadukurikiranira kibiraho kuri YouTube no munsi bashobore kumenya uwuriwe, urashobora kandi kwidondora mu majambo make ya cyane ico wamaze nico ukora ubu nimba ufise icyo ukora muri iki gihe.
Mu majambo make naridondoye ariko abatakurikiranye kijya gihe no babwira gusa yuko kubera tuko tuvuga ibintu bijanye na politike reka nidondore kubijanye na politike nyene. Je naratwaye umugambwe CNDD-FDD de section yo muri Cameroon, igihugu cha Cameroon.
Yego.
Kandi twari benshi cyane mu mugambwe, nije na utwara nari fise n'abandi dukorana sinawutwara jenyine nari fise cegera secretariat general kugira inzego z'umugambwe CNDD-FDD zipanze niko natwe byari bimeze.
Yego.
Hanyuma naratashe mu 2004 nshikira kuri permanence y'umugambwe permanence nationale nshikira mu bikogwa muri komisariya ijejwe gutunganya kumenyesha makuru communication information. Hanyuma makuru hageze ko dutegura amatora nene nyazina naragiye muri kampanye narigeze kubabwira ko twari twigabuye imigwi itatu jewe nari mu mugwi urimwo nkuru nziza nari ico nari umuntu ajejwe ico bita logistique nije nagenda na uburyo bwose bukenewe kugira ngo kampanye igende neza. Amatora tuyatsinze narakoze muri sena nije nabaye le premier chef du protocole wa Gervais Rufyikiri. Rufyikiri yabaye yaciye aba president du sena nanje nabaye son chef du protocole protocole ya sena yose. Hama narakozeyo umwanya mu nyuma nshingwa yandi mabanga nja kuba umuwentanda
yego
muri deuxième vice présidence ico gihe hatwara umufasoni Marina Barampama. Hama mu mugambwe harabaye benshi murabizi sinosubiramo histoire ya Congrès de Ngozi tariche mu mategeko mu 2007 iyo yayo abatemere iyo Congrès batayigiyemo benshi baciye bakugwa mu kazi muri abo bakuwe mu kazi bahogwa ko batangiye muri Congrès itemeye idakwije amategeko. Nanje Ndereyimana Emmanuel narimwe turahotegwa gutyo turafutwa no mu mugambwe. Hanyuma abafuswe mu mugambwe benshi la majorite baciye tuja muri IPD zigamibanga.
Yego.
Ubu rero nkaba ndi muri IPD zigamibanga. Ndajejwe amabanga ya mobilisation et propagande mu mugambwe IPD zigamibanga. Urumva ndi mu bakadre mu mugambwe. Ariko ico no babwira nuko iki kiganiro dukoranye ntawo gihuriye n'ivyo mu mugambwe IPD zigamibanga. Ndawuserukiye sindi numuvugizi wawo nibintu tuyaga kugatwe kanje nkuwuzi yabaye mu mugambwe Sende Devdede nkuwuzi yagendanye nabo bawutwara batwara igihugu ubu nkuwuzi ibyo bakora bidatumbereye pa raporo ibyo twari twarumvikanye tuzokorera abanyagihugu
yego
naho rero nahagurukiye nti maze kubona ivyandikwa ivyo bamwe n'abandi bavuga bireshangwisha bavuga ibinyoma n'ibiki navuze nti oya kameme ifoke abantu bava mu gacerere tube muri yange sombi kirundi yo gukingiranira kibaba hanyuma ngo ubuzima bubandanye ivyo rero nibyo nahagurukiye sino babesha
yego nibyo twebwe tuhi jambo bose n'abatari mu migambwe canke naho bo bari mu migambwe turabatumira nk'abanyagihugu basanzwe b'abarundi kugira ngo bagire ibyo bashikirije rero twarasomye ibyo mwanditse ku rubuga rwanyu rwa Facebook ni naco gituma mbere twaciye tubatumira kugira ngo twumve byinshi mwavuze yuko abahutu bamaze kwicwa ku ntwaro za nkuru nziza ni benshi cyane gusumba abahutu bishwe mu ntwaro zahitiye ejo warabisuguriye ne warabidusiguriye neza abashowe kubona video barayibonye baravyumvise ariko ubu twashaka tubabaze duti mbega kwa majambo yanyu byukuri uyu uyasoma ubona yuko umengo na majambo y'agacamutwe kandi nawo nyene uriyemereye yuko wigeze kuburi mu mugambwe wakoranye na nkuru nziza none nti wibaza yuko namwe hari umunsi bazobahamagara imbere y'intahe kugira ngo mwishure ku bantu bamwe bamwe muvuga bo babarishwe mu gihe we wari kurakorana na nyakubahwa Petero nkuru nziza
murakoze cyane kuzana ikibazo kivuga ubutungane kuje imbere y'intahe ico ni ikintu gikomeye cyane uburundi buramaze imyaka itari mike ubutungane bukoreshwa
yego
bukoreshwa ndabizi neza naraburengukishijwemo narabonye ingene bapanga ama dossier amanyanga ibiki washaka na procureur general ujya bayita abagore ikunda Valence ujya niwe mu acteur mukuru wo kugira amanyanga ejo bundi nababwiye nti bipanze uko abica bagizwe na documentation abapolisi bamwe bamwe n'imbonera kure bagaca rero bagira ku mutwe procureur general bagorikunda uwe aca ba proteja aca bagirira ama dossier yo kubeza bahejeje igikorwa bateguye umva birapanze byose bajya barica procureur akaba proteja wewe waza kubabangamira procureur akaca gusinyira kwicwa kuko haji Burundi barasinye gupfa nuko mutabibona mu mategeko bitabera haji imbere y'intahe jewe procureur yarantanze baje kunyica mu kirundo urumva irezuma abo yampaye ngo baje kunyica imana irabavugiramwo
yego
nibirebire sino bisigura nga ariko rero nashatse kwereka uruhara rw'abagore ikunda ko procureur general urumva ni machine gizwe n'imigwi naba imigwine yo kwica donc ubutungane nabwo burimo nuko uvuga rero ubu nta butungane buhari igi ubutungane rero buzozira ndifuza cyane ico cifuzo cawe cuko mbega mu bahora batwara nkuru nziza n'intwaro yiwe yose nabo bafatikanije we ko mufise nawe aho wakoze ukageza urashobora kurengutswa iyo mana yo bivuye ngo ukuri basi tuje kukuvugira imbere y'intahe iyo mana yo bivuye hanyuma sijejenye neno bandiko ndatunganirizwa muri ico gihe muri ico gihe reka ndagwa karorero gatoyi ejo bundi abarundi tweruka kwihibara narumvise communique y'umugambwe Sende Devdede isomwe n'uwitwa Gerase ndabirabe uranyumva
yego
ashiramwo nyakubahwa president w'igihugu kibanye hari ya murabona bamwe twita le cousin du nord Rwanda Rwanda akenkirumina umukuru w'igihugu yuko ariwe yici Burundi yuko ari mu batanga ibi nibi byo kwici Burundi ubutungane bwoza bw'ukuri nibaza ko n'uwo mugabo n'ugihugu ciwe bakeneye gutunganirizwa urazi igituma ico ndacibutse kubera uko tuvuga ubwicanyi bw'i Burundi hanyuma umugambwe ukaba umwagiriza nyakubawa igihugu kibanye hariya muri noro y'u Burundi mu Rwanda uranyumva ariko mbe reka ko turiko turayaga hari imigani tushobora kuvuga ngo ni y'igipagani cyangwa ni imigani idakenewe ariko kenshi iyo bariko baravuga uratahura icyo baba bashatse kuvuga nk'umugani uvuga ngo umuhutu umuvura amaso bugaca akayagukanurira urawumva uwo mugani uramaze wari umaze kuwumva
Nari maze kumva
eh
ibyo.
cyangwa ngo wamukura imvunja ejo ngo bwaca ngo twiruke uwo mugani wari umaze kuwumva
Ese bwawumve.
bisigura iki ibuka ko Nkurunziza yamaze konona ubutunzi bw'igihugu bamaze kugabangana amahera yose y'igihugu Banque Nationale bamaze kuyivida berbe babishyize mu mashantiye n'ibindi ndagutakiye byo kubaho nk'abari mu kirere twabuze amafaranga Uburundi bwabuze amafaranga yo gukotiza muri EAC
Yego,
umuryango
ariko
w'ubumwe bwa Afrika y'ubuseruko rindira mpeze gato
yego,
ngaruke
right.
ngaruka ndagarutse urumva u Rwanda rurayaturihira none ubu hakumushimira wa mugabo yahora abafasha bari mu ngorane uhageze ko ibibazo byose biri Burundi babimutako urumva donc iyo rero ni eshapatoire bashaka kuvuga iki aho nashaka gushika aho kuri nuko byabashanye babuze iyo bata umutwe bati none ko ibiziga byose ubu turi mu maraso atagira uko angana tuzobigenza gute reka turabe iyo duta umutwe turaba abo tuvyagiriza nuko rero kuraba ingene bo bisunika ku Rwanda duhuriye he ibiba mu Burundi ko tubibamo tubizi abatwica baduhekura abadufungira bacu abadufunga twebwe nyene abadutorokira tubabona tubana ubwo Rwanda rwajemwo gute umengura ba magicien ivyo bintu nibara biragoye no gutahura urumva nawe duhuriye ahubwo nibarabe bamusabe batiye bana we twereke ingene wa developed igihugu cawe wahagaritse ibi nibi nibi igihugu gatera imbere lo ridicule no tu pas kumwagiriza ujya mugabo ni igihugu ciwe birababaje abereke basi ngene bateza imbere igihugu Uburundi buri nyuma y'u Rwanda hariya mu kirenge urumva canke ni shari ni jaruzi bamufitiye bon bref kukwereka
Ego.
ko abo bica ubu bariko barondera abo babahomeka ko bakavuga ababirigi ba Louis Michel n'abandi n'ibiki n'ibiki mu ncamake rero ubwo butungane burakenewe non seulement kuja kubagiriza canke jewe kwagirizwa ukuri kuja imbere y'intahe intahe y'ukuri apa n'ijya ntahe ijejeta y'abagore ikundana bagenzi biwe hajya bo bari muri machine y'akanywa babo abashaka gutunganirizwa si bake nakubwiye n'uwo mukuru w'igihugu cy'u Rwanda n'u Rwanda rwiwe barakeneye gutunganirizwa mu ncamake nico nokubwira ni banyarutsa ahubwo abanyagihugu duhaguruke iyo ntwaro tuyikure maze turabe ingene iby'ubutungane byosubigwamo habonetse intahe y'ukuri abantu bose bagirizwa ubwicanyi mu Burundi kuko ari abahutu ari abatutsi ku ntwaro ya Nkurunziza baratikiye ibyo
Reka tujye ku kabazo kagira kabiri. Uwosoma ibyo mwanditse cyangwa uwasomye ibyo mwanditse arashobora kubona neza yuko musa n'abavuga yuko ubwicanyi bwose buriko buraba mu gihe nyakubahwa Petero Nkurunziza ariko aratwara bukogwa na leta canke n'abari mu mugambwe wiwe. Mbere waravuze n'amazina y'abitwa ba Savin, warazanye akarorero k'aba FNL, mbere warashizemwo na nyakwigendera Honorable Afsa Mossi. Ariko rero umenga muribagira yuko raporo ya Human Rights Watch iheruka gusohoka idoma ku rutoki abagwanya leta ko nabo nyene bica abantu kubera bariko baragwanya leta. None ni kuki mwebwe muca mwibaza yuko ari leta yoba iriko irabica, mudashobora kwibaza yuko abo bagwanya leta ari bo boba bariko barica abo bantu kugira ngo byegekwe kuri leta?
Urakoze cyane kumbaza icyo kibazo. amaraporo yarabonetse cyane avuga ubwicanyi mu Burundi, Human Rights Watch, Amnesty International, hariho n'iyi komisiyo nshasha, si nshasha ni ya kera, nuko ubu baheruka gusiyeja, basiyejeje naho abarundi bagiye kubitoba. Iyi komisiyo ya Nations Unies contre la torture, hariho amashirahamwe yo mu gihugu hagati nka za PRODEHASHE zitwagwa na Mbonimpaclaver n'abandi ba activist, baravuga neza ibiriko biraba. Iyo hageze rero ko bavuga bati n'abari mu ntwaro baricwa n'abari muri opposition, aho rero uhagabire uhumvire neza, uranyumva?
Ego.
Opposition ndagwa akaroro ka vuba muri manifestation.
Ego.
Muri manifestation opposition barahagurutse baramanifesta ukuri kwamye mu mutekano ntangere, icyo bita manifestation pacifique, urumva? Mu mutekano ntangere. Intwaro kujya bari maladroit baburiyo bata umutwe bati noneho ubutegetsi bugiye kutujana reka dushiremo ingufu, batangura kurasa abale reyel amasase y'ukuri, abapolisi barasa abanyagihugu, no hakubakingira barasa abanyagihugu. Urumvise icyo kintu cya mbere, action ya mbere, abapolisi barasa abanyagihugu, uranyumva?
Ndabumva.
Abanyagihugu barashwiragira, abapolisi baza noneho no kubasanga mu makartie iwabo, uranyumva? Cha rero wiyumvira wewe uje kundasa iwanje, uje kunyica muhira, hari naho na udashobora kuhava marembe kubera haca haba ico bita droit naturel d'autodéfense, donc kwigwanaho, kuko nta kundi urapfa, upfa umupfa wagerageje. Muri uko rero kugerageza kwabo bari muri manifestation bitwa ngo ni opposition, hariho n'abapolisi bapfuye, uronyumva? Ni habaye action et réaction, uranyumva? So kuvuga ko bajya bari muri manifestation hari ikintu bari barateguye ngo cyo kwica ngo cyo kugira iki, no nkuru zi zarafise la machine atiwe. Iyo rero bagiye kuoprima, bagiye kwica, bagiye kwataka no kwica, hari igihe bagira isanganya nabo. Abo rero baba bapfuye mu bapolisi n'ibiki, abandika amaraporo barabivuga bati no kuri kote ya leta hari abapfuye. Hama wibuke neza yuko Nkurunziza nabiwe kajya kagwi kagira ama montage, barashobora gusakrifia abantu bagafata abahutu bangahe bakuye mu maprison, twarabona ingene babasohora mu maprison, abahora ari abapolisi, abahora ari abademobilize, bakabahendesha udufaranga ngo hariho misiyo bagiyemo. Abo rero iyo babatwaye hariya izo misiyo zo kujya kwica abandi, polisi iciza mu nyuma ikabica bose, urabona baba abaprisonier bagiye gukoreshwa kwica leta ikibiyicira kumsa muri mu ma observation na maraporo muca musanga harimwo abantu b'abahutu bapfuye byitwa ko bishwe n'abatutsi, kenshi usanga ari ama montage. Abo bahutu nyene bimwe nababwira ni nkuru nziza ari cha bahutu, abo bahutu nyene yarungitse kwataka pour effacer les traces, na wacha subira mu nyuma hakazi yindi ekipe ibakuraho pour effacer les traces, ibaze baba beshe nibiki, aho hazozira inuzenye ubutungane nyabwo, muzoronka amatemwanyaje yabakoreshejwe, muzoronka amatemwanyaje yabakoreshejwe mu kuja gukora ama montage nkayo, bashowe guhunga ariko barindiriye yuko igihe nicaza bazitaba imbere y'intahe baze gusigura ingene iyo mashini atiwe yakora.
Ubu nta manifestation ziriko ziraba kandi hari gihe tora twumva duti ama grenade yatewe mu tubare, polisi yafasha abantu bafise inkoho canke ibigwanisho, impuzu z'igisirikare, ama grenade. None uremera ko hariho abantu bagwanya leta bahari kandi badurumbanya umutekano no kwica bakica abantu?
Nibyo rero nariko ndakubwira, iyo leta ibonye haragahengwe ibintu byose biyagirizwa, barakrea ama scenario. Leta y'u Burundi irakrea ama scenario, bajya bari ku butegetsi mu gipolisi barakrea icyo bita ama scenario, baka bonyene nakubwiye ko nkuru nziza ubutegetsi bw'ubu buri base sur le sang, donc buhagaze ku maraso y'abanyagihugu. Acha batora bajya bati bimbonera kure n'ibiki, bagasiona bagatera ama grenade bugacha ngo hanaha mu kabari kanaka naka hapfuye batatu, hapfuye abandi bakomeretse n'ibiki, nibaze babahende ngo hariho opposition. Abo bagwanya leta baje gukoresha amagrenade 10 15 ivyo nivyo bizobafasha gufata igihugu oya ntibaze baduhenda barundi turamaze guca ubwenge ivyo bavyita n'amasenario bamonta yukuraba ingene boshira iceyi no kuri opposition opposition niyera urazi turabantu ari uwiyumvira uko uwiyumvira uko ati mbengo nziza kugira kumwivune byo genda gute mbengo nziza kugira tumukure byo genda gute ariko jusque là twarigeze kumva imigwizitwa za rede tabara ba forebu ba banza bampema nibindi tuvyumva ku mazina mu radio nibiki ariko nta action turumva yakozwe nabo bantu kugira ngo tuvuge tuti aba muri opposition nabo bateye bilani jusque là ivyo ntavyo ndumva donc comptabilité yose yabapfa mu Burundi ubu abatutsi n'abahutu ibazwa leta y'u Burundi ifiswe ku mutwe nkuru nziza nibyo nakubwira
reka tuje mu karuhuko gatoya hanyuma tugaruke
urakoze
ko murakoze nawe
Ndivyo motono neza gufacho mboremba kakwintendera intere kwa yivyo maruha yibisongo irori cyangwa ira bihindokere nka ira hiro mugore ngora yonge namazina bigina singiro nka numwe numwe zari zirwa kwana torari tonga nyarukanyira baganda yenu wo muturira yo kwaka zari zitruza ukabimba zikere kwa kugwana zitruza kumurango zikubirana nizitetsu zitruza inyeta ja nizitruza mwicunda zirije umwagambo matawa yacunda
hari nyambo Burundi hari nyango hari marita namaza hari bitango na bitaho hari bigorona birenze ngo muyange na mayibore umutama na kwezi mu micamo ya chuno
tereso maga bodo kushika kumugoma gane zinyumulo mazeyi bakasiraza bana bakarero
abige mebaho Hari nyamu micamo yasonga hari nyamu miketsa mugamba hari nyamu matala yachuna hari nyamu muzegwa byangozi hari nyamu mukeye bwabanga mu micamo yachuna
tereso maga bodo kushika kumugoma gane zinyumulo mazeyi bakasiraza bana bakarero
abige mebaho
Matia kwa kuria mumigera ya balimi na wafyogo za vampiri kibiru singi himbura mburu Ya mama kaya ndangi rangu ya pezi tanga vila magwa hivi rangi rangi ya mameja ndangwa muyonga ya itange munye na zavita habido hinge taji nyuma itange Na isho dara na ichi mga vichi nza kufumba wafu zinduru na isho gomaka na jemu timuru tumutumba mukumburu nguru kwa kunyamu za wahibu yedu wa shandunguzi Ya imanya nifizi biru habirongo yu mutubu kilisi wayani Fundi kama kedi kafundu la mazoru mufundu kasaka mabondo mishaku mushimbu mushaka kashitumi Sira yuru hingi siriza kama gimanyi la kamani kukamanga kwa shamani Ishuri umutuni kwa ndu muturu rio wahiga na makegi mbazi kwa wikirezi wazi kitunga watidi na yari suguni ya mtu
Umichamo ya chuni
Tereso maga mbolo kushika kumukuma Nani zinyumulo mazei bakasiraza wana wakarero
Abige mevaho
Ariñambo
Ariñambo
Namuga mangi yichirera Azi yake kani zoku yaga Izo tanye zitavira matongo Izo tanye zihuzi miyango Umichamo ya chun
Zere somaka Odoku shika kumungu Magane zinyumulo Maze ibakati raza wana wakabiru
Avige mevaho
ego tubandanye n'igice kigira kabiri icici kiganiro turi kumwe n'umutumire wacu umushinga ntahe Emmanuel Ndereyimana ku majambo yashikirize canke yanditse ku rubuga rwa Facebook rwiwe ahavuga yuko igitigiri tubandanye rero n'ikiganiro hari akandi kabazo tubafitiye nivyo haraba n'aba XFAB bamwe bahora mu gisirikare cya kera nabo nyine ko baguma bafatwa bagafungwa bakanyuruzwa bakicwa kandi bikavugwa yuko ari abatutsi none ko bishika bakavuga yuko hariko haraba ihonya bwoko ry'abatutsi ni kubereka ibyo byo mutabivuze ngo mubushira habona kukumengo wumva iyo bavuga ucumenga ni abatutsi nibo benshi bicwa gusumba abahutu kuri iyi ntwaro ya nkuru nziza.
Okay. Waje ko ikibazo wagehejeje?
Yego nahejeje.
Okay. Uravye ijambo ry'umutwe nari nanditse nti abahutu bamaze kwicwa ku ntwaro ya nkuru nziza ni benshi kurusha abapfuye kuzindi ntwaro zihitiye.
Urangije? Yego. Yego.
Intumbero nyamukuru itwari mu biharuro intumbero nyamukuru yari iyihe ariko ico cyatutse naco ndagira ico ndakubwiye ko intumbero nyamukuru kwari ugukangurira abo bahutu bemera bati naho baturunda mu cobo kimwe naho turara tumanitse ku icumu turavyemera akazima hatwara umuhutu abo rero nibona ariko ndabwira ubwa mbere nti ntanyagupfa nanyagukira murabe neza nta muhutu yobura yoza gutwara ico gihugu yubaha abahutu n'abatutsi kugira bamenye neza yuko uyo muhutu adutwara uno munsi yadusase intwaro yiwe yafashe imitwe yabo bahutu n'abatutsi abagira icicaro ciwe yicara ku mitwe yabo akaraba maraso yabo yoga maraso yabo kwabo bahutu bo kwikuramo ico cyumviro cuko canke ko guhumwa amaso ngo kazima hatwara umuhutu oya ico nico cyari cyambere nyamukuru kuko ari sende DFDD ari no mu yindi migambwe nimba hari umuhutu w'intungane yo dutunganiriza baruzuye nitwo kwemera kwa matumanitse ku icumu n'umuntu tubona ngaho dushobora guhagurukira rimwe twese tuti tubisegenda hiyo bo tugarutse rero ku batutsi bamaze gupfa muri iyo ntwaro muri iyo ntwaro mwibuke yuko intwaro igitangura abatutsi bari no mu ntwaro bari benshi abaministre abadirecteur general no mu zindi service bahawe akazi muri iyo ntwaro ya CNDD-FDD bari barakimwe muzindi ntwaro z'abatutsi kumbureke bo batatuka Burundi cyangwa ibindi byo byaravugwa mu mahistoire y'Burundi mu masaro n'ahandi byaravugwa abo bose barahawuzi ariko 2007 igeze ya kongrekaba tugatandukana intumbero y'umugambwe nayo yacihinduka abaministre benshi b'abatutsi baciye birukanwa abadeje barirukanwa urumva basa nuko twagiye tujanye aro tugarutse kuri iki gihe
yego
manifestation zitaraba muri ibuka bagwembe ayo bakora muri MSD baratema bagatongora bandombora iyo bakora muri MSD baratema bagatongora kijya gihe cyose ari abahutu ari abatutsi barajaniranya bakica uranyumva ubu rero tugeze uti hoba hari amaliste wibuke ko igihe navuga Hafsa Mosi navuze nti titre ya kijya kintu nanditse navu ya kijya nanditse yavuga iti mbega ubuharamukiwe nde ko twabonye Adolphe agenda bakararuza nabandi bategetsi mu gisirikare babikomagu nabandi bategetsi mu gisivile iki barapfa gushikaho na Hafsa Mosi agenda uti mega haramukiwe nde ariko warabonye ko leta igerageza gushaka kubishira kuri opposition nta opposition mujya muri bujya Burundi aya masaha saine yogenda mu modoka iri filme tuzi ko imiduga zose ziri filme Burundi ni za documentation ko documentation irakoresha na TI ndafisa amazina y'abantu bangahe nzi batwara TI bakorera documentation izuba riva bagahagarika imodoka ya Hafsa yaza kuraba ibyo ari byo ngo baramugonze bagaca bamurasa abapolisi bari kadriye hijya nino ahubwo umengo abapolisi bari bahari bari bagiye gucungera kuraba yuko ico gikogwa kiza kukogwa neza bwa bamuhoye iki je nawe dufise ikibazo turakeneye ko hazoba amatohoza yukuri apana jya yabagore ikunda ngo nashizeho umugwe hanyuma indwizi ibiri zahera ngo wa mugwi wampaye icegeranyo by'amanyanga byo guhenda Barundi turarindire hazogera igihugu tungana b'ukuri haba amakomisiyo d'enquete ya vrai yukuri hanyuma batubwire abatwiciye izo ndongozi zirimo abahutu n'abatutsi hanyuma bajya abajene b'abatutsi bicwa mu makartie ubona hari amakartie leta yamaze kwishyira mu mutwe ngo na makartie y'abatutsi kijya rero ni bimwe na manda babwirani muri mwibuke amateori yakoreshejwe na Hitler a l'époque ama camp de concentration la balkanisation des quartiers je ma quartier y'abatutsi ubu ari muco bita la balkanisation urumva uzoge ndi Burundi urabe umupolisi muwa muzinanye cyangwa umusirikare akubwire patrouille zigenda gute zijya quartier mwijoro ziri cadrier ntagacaruka ubu ndakubwiye ko umwana wo mu ngagara cyangwa wo mu kumusaga wo kumutakura
yego
bwije 18h saa 12 zigeza kiri muri ville acarondera yaje gusaba indara kuko atashe arapfa urumva ibyo bikorande ni leta hari opposition ivuga iti turatangiriye aha naha nta utahi wabo ntibibaho ibyo ni leta ibikora no pour vous dire yuko nimba kijya gihe kuri turu ya mbere kibazo ca mbere ntashimikiye cyane ku batutsi
kubi
mwibaze ngo nari bagiye ko abatutsi bicwa ishwida nashatse kubwira kwanza abo bahutu bishinga ngo igihugu gitwagwa no muhutu wiwacu oya igihugu gitegerezwa gutwagwa n'umuntu ari umuhutu ari umututsi yubahiriza kiremwa muntu yubahiriza agateka kazi na muntu arazwi ishinga n'iterambere ry'umuntu umuntu nguvuga umuhutu umutwa umututsi uranyumva sino amaraporo yingene abatutsi muri karti wacu munyakabiga amaviola abapolisi baraviola abakobwa abagore mu mazu ibara barishwe warabonye ryari ibiziga bagenda byandagaye hose mu ibarabara twarabibonye ku mafoto twarabibonye ku mateleviziyo twarabisomye mu maraporo yizo nuzenye ONG international twarabisomye mu maraporo bumve neza ko gutwagwa n'umuhutu abica ibyo bintu bo bigira umuziro imbabazotora umuhutu mu nyuma cyangwa umututsi biyumvira umuntu ashobora gutunganiriza Abarundi akitaho n'ubuzima bwabo abatutsi rero kuri intwaro ya nkuru nziza baratikiye uranyumva washaka n'amaraporo makuru makuru yabize ubuhinga bw'ibyo bintu baramaze kudeklara yuko Uburundi buriko buraja vers le génocide sinzi rero kugira ngo genocide ibe declare yuko hari gitigiri runaka hari abahinga babizi naye je kuri jewe hapfuye umwe genocide bibaye kuri jewe uyu umwe ayaziziki ko afise droit à la vie afise uburenganzira bwo kubaho imana yamuhaye uyu umwe aziriki umva rero abatutsi baratikiye umva rero mu Burundi ubu ari abahutu hari abareklama genocide y'irindwi na kabiri arabatutsi hari abareklama genocide y'ubu hariho nabavuze ibindi byabaye mu bihe biheze ko barekara ama genocide uruvugire yuko mu camake ubutegetsi bwose bwagiye buraducako nta gahengwe bwahaye abarundi na gato
nivyo twabivuze mu ntangamarara
hageze ko abarundi bahagurukira rimwe arejo bundi bafate destin y'ubuzima bwabo ubuzima bw'igihugu ubuzima bw'abarundi twese duhagurukira rimwe tuvuge tuti ubu rero hageze ko duhindura za ntwaro za kera za ngendo za kera zo kubakira ku maraso y'abanyagihugu tubeho nk'abandi tusubire tube nyabagendwa urabona u Burundi toya tourisme ni zero urumva amafaranga yaguye hasi bitarabaho ni byinshi byosigurwa n'abahinga ariko baenda gucira ku mayange kuvyo mbona ahongeza
Rika twaronse ikibazo cy'umunyagihugu atukurikirana ikibiraho kuri kuri Buyoya kuko atariwe no atari Buyoya yatwara
kibazo murahejeje
yego nico nyene
okay ntituje kure cyane mu 93 urabona harabaye amatoranya kubawa ntadaye aratsinda amatora atwaye iminsi itarenga ijana ndadaye aragandagugwa muri ico gihe twari ndadaye yaratsinze amatora nivyo atwaye iminsi itarenga ijana twahora mu kajagari k'igisirikare bita armée monoethnique kigizwe n'abatutsi gusa ariko hari abavuga yuko harimo abahutu bakeye kiri a domination tutsi okay bari babajije bati none twobushira kuri Buyoya canke je mu bisanzwe sindi umucamanza ariko ngerageje kubirabira hafi urupfu Rwanda dae Buyoya ntiyoja kure mubabazwa ivyo bavyabaye kuko niwe yarahejeje kuva ku butegetsi arume yose yayobokawe iyo arume nyene kuyoboka umuprezida mushasha ari mu bundi bwoko bishobora kuba bitari batamuyoboka uko bikenewe 100% ariko rero icyo kibazo nogishira ku rwego rw'ubutungane na enquete z'ukuri uranyumva muri ico gihe rero Buyoya nk'uwahora atwara muri iyo minsi ijana inyuma yaho gato yotumwa ko akagira ibyabazwa n'abahinga uranyumva ariko mwibuke gusa ko ndada yapfuye harabaye ibintu by'ubwicanyi ari uko bishwe ku bwinshi abahutu barishwe ku bwinshi baraswa n'abasirikare bo bakingiye umva rero kijya gihe ubona nta byinshi mfise no kivuga ko reka tukirekere ubutungane aho buzobera twese tuzoba informe batubwire ingene vyagenze abakoze amankete kuko jewe ivyo nifuza ko mumbaze ubu mumbaze ubwo bwicanyi ku bahutu buri kubugigwa n'umutegetsi w'umuhutu nkabo ariko tutibagiye ko n'abatutsi ajaniranya
reka tuje mu kandi karuhuko reka tuje mu kandi karuhuko tuce tugaruka dusozera ikiganiro
murakoze
yego murakoze rawe
G7 is coming. You're gonna step on the enemy. Get ready. Remember that. Step on, step on the enemy.
Everybody's gonna step on the enemy.
Step on, step on the enemy.
Everybody's gonna step on the enemy.
Step on, step on, step on, step on the enemy.
Everybody's gonna step on the enemy.
Step on, step on, step on, step on the enemy. We really wanna tell them what I know what I feel. I and I tell the microphone lift his name. Yes, we no shame, me no he knows my name. That's why me can sing it as now we no fear. Because I saw the conqueror lion of Judah. He died on the cross just for my sins. That's why me can sing now, that's why me can praise him. Step on, step on the enemy. Step on the enemy.
Everybody's gonna step on the enemy.
Come on. Step on, step on, step on, step on the enemy.
Everybody's gonna step on the enemy.
We
be the given power over everything. That's why me can't fear anything. Cause me know him thinks so high of me. Jesus was the author of my salvation. He conquered the enemy, the Golgotha. Devil has no power upon my life. Devil has no power upon my life. Say devil has no power upon my life. Step on the enemy.
Abahutu bishwe ku ntwaro z'abatutsi bakavuga mbere yuko wo budakunda igihugu. Sinzi icyo bashatse kuvuga mu kuvuga yuko udakunda igihugu. None ibyo wewe ubivuga kwiki?
Okay, urakoze cyane. Icyo no bivuga ko kudashima ku ijambo runaka nibisanzwe cyane bibaho. Wisi hariho intashima zibaho. Hariho n'intashima zizokwama zidashima gushika Yesu Kristo agaruke zibaho. Hariho rero nabazi gushima. Aha rero iyo bavuze bati Emmanuel yanke igihugu abandi, ariko umenye ko ndandikirwa n'abandi benshi bambwira bati nukuri urumugabo. Shase kukubwira iki rero kugira ngo bujya Burundi bukire.
Murashobora kudutunga gatoya hariho umuntu ahamagaye.
Okay.
Allo? Ego, muratwumva?
Ndabumva neza.
Ego, sinzi ko umushinga nta Emmanuel ntitwabumvise neza akazina.
Nitwa Iradukunda, bashaka kubaza Emmanuel.
Ego, Iradukunda mu gihugu cy'Ubushinwa, murashobora kubaza umushinga nta Emmanuel?
Twashamutubarize umutumire kubijyanye n'abahutu akaravuga bapfuye ku ntwaro zitandukanye.
Ego.
Twashamutubarize yuko icyo bahuwe baba abahutu bapfuye ku ntwaro za kera n'izubu yuko cyo bari kimwe nuko atari kimwe.
Icyo baba barahowe.
Cyo bahowe n'icyo bahowe yuko cyo bari kimwe.
Ego, Emmanuel ngira mwumvise ikibazo.
Mu ntwaro zose ari za kera ari z'ubu birasa. Ariko mwibuke ko ikiganiro urwandiko je natanze kuri Facebook narapreshije neza nti abapfa kuri iyi ntwaro baruta ubwinshi abapfuye ku zindi ntwaro. Ndifuza ko mbazwe ibibazo bya wapfuye kuri iyi ntwaro kuri inkuru nziza. Niyo domaine yanje ndimwo, domaine de definition yanje, nawo bahutu bishwe ku ntwaro ya nkuru nziza. Ariko icyo nomwishura gusa uyo ntiturinde kujya kuri soko niruze abishwe bose ari ku ntwaro za kera ari abubu ni impamvu za politiki, ubukunzi bw'inda bw'abatware.
Murumva impamvu rero ni imwe
ni imwe gutsimbatara kuri politike mu ntumbero yo gusahura atawamira n'ibintu nk'ivyo ka mwana wa mama mpinga yanje n'ibintu nk'ivyo nzoha kaza abo tuzinanye wewe waje kurekera mutimbe ko twebwe muri uriya mu gutaronka kazi urubanza mucigwa n'ukwicwa beko twe tubona bijya nibi ifumbire idashika mu ntara yacu mu ikomine yacu nibiki urya mutware muraraba neza kuraho ijyambwa yiyumvira by'amarekaramasyo donc ni impamvu za politique
yego murashobora kubandanya rero ukabaza utari twababajije
urashobora kuba ariko ndababwira rero ntugushima cyane kudashima ni bisanzwe jewe gusa intumbero nihaye nuko Uburundi bwapfukamitswe munda Uburundi bwarananiranye ingene kuva bwikukira ingene bwotera imbere na gatoyi
yego
ariko ibituma Uburundi budatera imbere twese turabibona ariko abarundi barafise umuco wo kutavuga ikiriko kiraba ngo bakivugira hero ariko yaje hari inyuma bariko barasoma agacupa bakongorerana ariko nani ngo yapi ngo urabona yapi naho turaba dede bana yapi inkuru nziza n'ukuri nta kigenda umva bakabivugana kuri ako gacupa bongorerana ku matu ibyo bongorerana ntacho bimaze bibwire benshi babimenye hari habo muzo wamufashije bati kumbe nitwabibona twenyene hariho nabandi hanyuma abantu bazoja hamwe kubwinshi ibyo bibazo byose biriko biraba mu gihugu bavyegeranye ko ntibazegeranye ibyo batabwiranye batazi ndifuza ko nabandi benshi babizi neza bari hajya nyene muri CNDD-FDD bajye bavuga bati nogira ico mvuze boca bankura mu kazi nkabura umukate n'ibiki bariho hariho nabandi bahunze bavuga bati umutekano wanje nogira ico mvuze uzobangame jewe Emmanuel Ndereyimana mpejeje kukubwira ico ba kugira ngo ibintu bigende neza kubanyagihugu bose mu gihugu ushatse ukaza kunyica bigasigara birakogwa mu nyuma na marame iyo singorane ifo rero ko abantu biga kuva mu gacerere kuva mu gacerere bakadoma urutoki kubiri kubiraba apana kuja mu guhongosho nk'abahora banyandikira bamwe muri inbox urumva ngo vraiment ngo urabona ngo wibuke ko nawe uri umuhutu ngo wibuke ko intwari hari ni yabahutu abatutsi bahora badutwara bogaruka ku butegetsi abatutsi bahora badutwara badutwaye nabi naje sinifuza ko bagaruka ku butegetsi ubone ku mututsi adutunganiriza tukabaho Burundi bukabanya bagenda none ntazo batunganirije n'abahutu n'abatutsi n'abatwa habonetse umuhutu aza gutwara ico gihugu akadutunganiriza twese none ntazo batunganirije abahutu abatutsi n'abatwa ifo rero ko jewe biga kudoma urutoki ahababaza apana gukingiranira ikibaba ngo nuko tuva mu bwoko bumwe uva mu bwoko bumwe we wiyita umuhutu uri umuhutu gusumbande we wiyita umututsi umututsi gusumbande ico ico kintu ico gipfungu abarundi babayemo imyaka n'imyaka urazi ko abarundi reka ndagwa kanyuma gatoya urazi ko abarundi bagenda bagahurira Arusha siko bagahoberana bagatwenga bameze neza nta kibazo ya opposition aba bandi bavuye Bujumbura ngabo baricaye imigwi yose iraserukiwe narumvise ko naba imigwi yose bref baraserukiwe ariko bagaca baje ngaho umwe wese akugurura farde yiwe akaraba utuntu yanditse utwaza kuvuga utwaza guhagararako nta narimwe bigeze biyumvira bati tureke bajye bagirisha inama bo dufate kwa abanyamahanga tufate kwa abanyamahanga baje gukora technique nta narimwe bavuga bati duhaguruke tugire umunota umwe nufisika umunota umwe wo kwibuka izi nganda zose zihitiye Bujumbura no mu gihugu hose ziriko zira amaraso aseseka tubibuke n'umunota umwe oya bo baba bicaye hajya kumbure biyumvira bati ebana hagere turonke PDM donc izanda nizo bashize imbere simvuze ko ari bose ariko kuba batibuka abo bantu barantunga ejo bundi baributse Hafsa Mose nibuke ko Hafsa Mose n'umurundi kazi umwe mu nganda ibihumbi n'ibihumbi bihitiye kuvaho habereye ikibazo cha troisième manda ukuvuga ko bajya abantu bagenda kwicara hariya kunyungu zabo kuko ntibibukana ya maraso ya sesetse ngo bapfume baheba umunota umwe w'agacerere ngo bibuke izo nganda amakwasumira baributse Hafsa Mose ariko ntibikwiye murambabare
Nta kibazo, dusigaranye iminota itanu gusa kugira ngo turangize iki kiganiro. Tukaba dushimiye mbere yavuze ko yitwa Irankunda cyangwa Iradukunda ari mu Bushinwa, kandi n'ubwa mbere ahamagaye muri iki kiganiro. Akajambo ka nyuma, ku bari muri leta n'abagwanya leta, cyane cyane ku bijyanye n'iyubahirizwa ry'agateka ka zina muntu cyangwa agateka ka kiremwa muntu, mu majambo make cyane nk'iminota itatu cyangwa ine.
Mu majambo make icyo nosozerera ko nuko inganda zatikiye mu Burundi zirahagije, twige mekanizme, twige inyifato ingene vyokogwa kugira ngo icyo to icyo abarundi bazoba badahurije ko cyose mu ntwaro zizokurikira, kwica umuntu, gusesa amaraso y'umuntu kiba umuziro. Icyo kibe cya mbere ari opposition bacumve neza, ari abari mu butegetsi Bujumbura bacumve neza, gusesa amaraso y'umuntu Imana idufashe kiba umuziro, muranyumva? Icyo niyo message ya mbere nubaha. Message ya kabiri, kubijyanye na kiremwa muntu, kubahiriza agateka akazi na muntu, nabitanguriye aho kubaha kutica, ariko umaze gufata nka delegation y'u Burundi na delegation y'abahinga bagiye guhurira i Geneve, Commission des Nations Unies contre la torture, kuraba bimwe byo gutortira abantu ibyabaye, bakabashirira ama dossier ngaho, bati ikibazo cya mbere ni iki, cya gatatu, cya kane, cya gatanu, twereka ama enquete mwakoze. Umuntu wo muri guverinoma yatora ijambo ukazabumva atanguye bimwe ngo ababyeyi babyara ku buntu, amashuri yarubatswe ku bwinshi. Ça c'est pas possible, mwiyumvira ko twebwe turi ko tuvahe tukajahe, urumva? Bati abazungu rero bo kubera batumva kugira kugwa hashes orusije ikibazo bajijwe, ugatangura kuririmba ingene waraye uravyina hariya. Bati ishura kuri ibi vyagateka kazina muntu, nivyo ko turabaza abahohotewe, abo mwamugaje, abo mwagize iki, tubwire ankete aho zigeze, bakabura bagaca batangura kuririmba ngo abavyeyi babyara ku buntu, kandi atari ibyo, nimwabiraba neza. Bo ubu rero bati nimusohoke basi muje kwiyumvira neza, mwibuka abo barundi banyu turiko turababaza, kuko na banyu muvugane neza, ama muze kutwishura. Hageze ko basubirayo ngo turabandikira ikete, abazungu bati mutwandikira ikete kabuki, kandi turi kumwe, injira mu bidusigurira ayo makete muyareke baranga. Ni ukuvuga ko leta izokurikira igira umuziro guhunga ibibazo nyamukuru, ikibazo gihari gira icyo kivuzeko, ufise uruhara muri byo intahi kwagire, utabifisemo uruhara wezwe, ari opposition. Iyo opposition ejo bukera sinzi uwariwe, w'Imana izoha amahirwe akatuyobora, yumve neza ko ikiremwa muntu agira umuziro.
Yego cyane.
Hanyuma abarundi natwe abanyagihugu twige kuraba neza, mbega ariko aradutunganiriza canke ariko araduhohotera, twese ubwo nyene abahutu batusaba tuce tugira urunani, tumwiyamirize kandi turuhuke tumwicaritse hasi. Icyo gipolisi n'igisirikare twari tuzi ngo nibyo bidukingiye, noneho bagiye muri ka kanywa babo udufaranga twa misome two mu mamisiyoni bike, baca bari bagira misiyo, bari bagira icyo barahiriye, none ubu agenda aratora umwe yica ariko arabamara nk'ifu y'imijira kumwe yivugira. Kubera iki batovuga bati utwo dufaranga n'igihugu n'ikihe kinini, bagire bloke bamubwira bati wa mugabo we gezaho. Aho rero tuzoca twemera tuti turafise igipolisi, turafise igisirikare, nayo bigumye uko biri, n'ukuri ntawe turiko turaja, ntawe turiko turapfa. Intwari zoze ejo nakagohe tubavuniye, muze mwubahiriza agateka kazi na muntu, niwo mushinge w'iterambere, kuko iterambere ntirikogwa n'ibiziga, iterambere rikogwa n'abantu bahagaze bakomeye, baha amaboko igihugu, bakariha amakori igihugu kigatera imbere. Nayo bijya biziga bagiye barashira hirya n'ino mu mafosi komine, ikiziga kizokora iki? Ikiziga ntikirima, ikiziga ntigitanga ikori. Harya rero ubu n'Uburundi budatera imbere na gato, vyose bivaho, la main d'oeuvre est détruite, abokoze baratikijwe, ari abahutu, abatutsi n'abatwa. Ni ivyo ngira amahoro. Imana ifasha Burundi kumbure aya mabi yose tuzoyavamo abasenga barabizi ko Imana yishura hageze
urakoze nivyo izobikora nuko turagushimiye cyane mushinga ntahe Emmanuel kubora mwitavye ubutumire bwacu guno munsi nejo nitwabatumira muze mutwitabe
murakoze cyane nanje ndabashimiye
naha rero ego namwe naha rero ikiganiro cyacu cyuno munsi kigarukiye ariko rero ku munsi wejo ntiduzoshobora kugira ikiganiro kuko abo twari twatumiye kugira ngo baze tuganire kubijanye na raporo ya Human Rights Watch batashoboye kwemeza yuko bazoba bafise umwanya wo kuza kugira ngo tuganire nuko rero tuzosubira mu ndwiza kuwa gatandatu no kuwa mungu murakoze Imana ibane namwe.